kwengena mani la novenkile unenhloko enkulu la novenkile unamabatha la ndoda imfutshane nesiswe esikhulu seyingaphakathi kaloku novenkile uthi ngenani ke nani nabantu be month and nize apha kwa my friend nizothenga kuba sesigqibile ukudidiyela namhlanje sizabe siniphethele ihashe siyafuna uyichaza ke into ba lamafutha ehashe awekho apha ekhaya sikukhuthaza wena mntu othi uyawafuna sithi ngasike ungayi mani kwezi herbal shops uyofuna amafutha ehashe ungayi apha kwezi Indian shops ingasike udibane nomntu othi bekuxhelwe ihashe nanga amafutha ehashe uzoqiniseka kuba apha sithetha ngeoriginal yamafutha ehashe sizabe siphethe loo nto ke yamafutha ehashe phambi koba singene ke ehashini sigqabadule kuhle njengele hashe ndingena ngalo namxa ndingena ngayo umvulo ndikhuthaza nina njengoba ndiniphathele le hashe lam ndeze uba nikhuthale uze evenkileni uphethe isipaji sonke uyishiye imali apha emabheleni sithi announcement wena mntu ufuna ukungena kwisikolo samayeza ufuna ufunda nangawo la mafutha sabe sincokola ngawo la mafutha apha eklasini this Wednesday njengoba siqhuba Saturdays nje siye sithi xa sishiyekele sithi Wednesday so that kaloku iSaturday ilandelayo yenza izinto ze Saturday ingadibanisi namahlahla eSaturday egqithile sabe siphethe ke lo mafutha siyakukrobisa nje xa sithetha ngawo lana wehashe sithi wena mntu ofuna ufunda ke iform is active uya kwi website yethu kula ndawo ithi about Ascend Academy uzafika ikhona iform ucofuye uyobhalisa ukwenzela uba wena kule nyanga kaJune usijoyine isikolo yaqala kule nyanga kaJune first week ngena ke bhele emafutheni ehashe siyohluleka yakabini ke lento for purposes yobana sibone sibininzi lento yenziwa ngamafutha ehashe sizawuthetha ngamafutha ehashe basiwasebenzisa njani kwizinto zokulwa nohlanganisa sithu basiwasebenzisa njani la mafutha yakho ehashi bhele yabona nje banithetha nje ndijongene yakho enkulu endiqonda bingathi le yakho seyifutshane ekutyiweni indlela linkulu ngayo okwesibini sithi siwasebenzisa njani kwizinto zothandeka iintlahla amathamsanqa ukwenzela uba ube nomtsalane sizawuyohlula ke we decided to say 5-5 we could have said 10-10 or whatever number but sithe 5-5 ukwenzela uba nawe unyuka apha mani uyozijongela into engakhange siyenze this time kukuyojonga koFacebook we only discussed ukuthi thina siwasebenzisa njani I spoke to 2 or 3 people abangabantu abanyangayo kuba kaloku bendingenalo ixesha this time yokuyofunda masingeneni ke endimeni bhele sithi siqala kule yokuqala yokuhlanganisa nokulwa amafutha ehashe number 1 siyazigxotha izinto eziyimimoya emdaka ngawo la mafutha we advise ke ukuthi xa ugxotha le mimoya siyenza mosingento eqhumisayo kanye lento okuthiwa kukushunqisa apho uzawuthatha la mafutha uwadibanise namayeza mna I prefer any person osebenzisa izinto zalapha ekhaya eziqhumisayo we prefer ukusebenzisa ikaka lena yehashe you'll see it if uke wafumana ikhombo yalapha ekhaya so la khombo siyifaka namafutha not only awe hashe sifaka amafutha ehashe sifaka insizi zeshaki sifaka ikaka zendlovu siyadibadibanisa nezinye ikaka ikaka yenja ikaka yelento yerhanisi ikaka yehagu siyadibadibanisa ukwenzela uba le nto ibe yinto emnandi mani kuwe ninuka kamandi kodwa ke mhlawumbi ayizunuka kamandi kule nto igxothwayo so sithi sebenzisa ke nawe la mafutha ungade wena mntu ungenazo izinto ezininzi zokwenza uthathe la mafutha eodwa xa uxakene nobomi kukho izinto ezikubhidayo uwathi qaba phezu kwaloo nto ukutshise if usophisticated unganazo ezaa charcoal discs usebenzise yona ubhele uthathe inkcenkce mani izinki abeke phezu kwesitovu aqhumise bayazi abantu abahamba apha ekhaya thina sikabi nazo ezinto ozikhumshayo number 2 sithi landa izinto ofuna ukuzilanda particularly wena mntu olanda isithandwa usikhwelise ehashini esisithandwa you'll do the same thing ke nangedonki if you don't use ihashe kule purpose you'll also use idonki nakule purpose ingasentla by the way ihashe nedonki are interchangeable the only reason esingazuyisebenzisa idonki kwenye icase kuxa sizawuthetha kwezinto zentlahla iya kukucothela idonki mntana omhle kutshonilanga ulinda idonki kodwa iyaphakamisa idonki iya ngokuba le nto ufuna uyenza ingaba ufuna into ekhawulezayo okanye ufuna into ize noba ifike kule nyanga iphelileyo sithi ke uyabiza ke izithandwa kuthiwa ke ngumntu othanda ulanda izithandwa kuthiwa ingaske udibane nomqolo walo ihashe eli ungqushe laa mqolo udibanise neli hashe usebenza sizothi buthini because avele ufuna ulanda no bail ndibone sendisiza kulenda ukuyo kuba undilande ngalo elihashe number 3 faka kumayeza olwana olwangawo nentshaba ezikuleqayo sithi kumayeza ezitha the intention apha kukukhaba ke mntana omhle ukhabe kutaki gazi bathi ke abantu baphesha kothukela ukuze lento ubone impendulo ingasike ufake nomthathi uyithethise lento uthethe ushoutise uthukise uhambe ngebhlumase uthi mthatheni noba sesele yedwa kokwabo kuba uhluphile uyasebenza ke ngongeli hashe uyakhaba kutaka igazi kuthiwa number 4 qinisa ikhaya omnye ke kude kuthiwa makazi qinise naye uqinisa abantu apha ke kuye kuthiwa if ufuna uqinisa la mafutha ehashe uyaphinde uwadibanise namayeza athile wenza insizi kuloo nsizi ufake wona la mafutha xa uzawugcaba uzawuqaphula umntu uhlikihle la mafutha ehashe so that izinto zabanye abantu xa zifika zifikele ehasheni ihashe liyazilwela mntana omhle liyazilwela ihashe if ukuyibone nezebra remember is the same thing ihashe nezebra that's why apha ekhaya sometimes you also add kula mafutha ehashe kule kaka yehashe sifake nekaka yezebra sometimes ubhele ke xa isenzela yena azithi zebra aziminca apha ekoneni isizathu ayizuba lula mos ukuyifumana le zebra so ndiyenzela abantu abazitshomi zam ubhele unabantu bakhe njengoyesu so kuthiwa ke kwezantsizi ukwenzela uba xa uzawuqaphula ithi into eza kuwe idibane nehashe esifubeni ebusweni ithinto xa iza kuwe ijikiswe lela hashe kuthiwa dibanisa ke kwezo zinto zokuqinisa ubethelele apha ekhaya okanye uziqinise wena kuphinde kuthiwe number 5 dibanisa namayeza okunyathela eli gama ke lokunyathela sithetha ngomntu othi unezinto ezimdaka apha phakathi kwekhaya unemizila emibi apha phakathi kwekhaya unamayeza ombelweyo apha phakathi unezinto ezimdaka apha phakathi kwekhaya kuthiwa zinyathele ngalo ihashe ungade ke ngoku wena ugube nezampuphu zehashe ukuba I hope I not say ihagu kuko le hagu iphithizelayo apha I hope I've not said ihagu mhlawumbi once so kuthiwa greater ezampuphu udibanise nala mafutha ukuba you don't have impuphu ungade udibanise nenqina langasemva sifune langasemva uwenze ngalo because ke ufuna lento ukuba inyatheleki mani mayikhatywe esifubeni mani kutaki into noba ngumfinya omnye ke umntu uthe xa incokola lena yokunyathela uthi yabona bhele khawuthathe umbola umbola niyawubona mos into efana necubudwana nantsiya ingathi inganazo into ezibudothana enye ubuyafuna but iyafana nocubudwana zezinto zangaphantsi komhlaba ezifanayo xa sezidibene icubudwana umbola umathunga uyayiphenye but that family onguduza udunga yazi niyokuqala xa sezihleli phaa hambe uyofuna umbola mninzi ke kweli monti wena mntundini eyingqina nozichaza ezi ndawo kuba kaloku sakhe sathi sichaza ubuyeze lithi lapha emonti lisendaweni ethile sathi sisiya bafike ngetraki balikhalaphela tu dade hayi masingaphinde sichaza uba lindawoni kodwa ninzi umbola kweli monti mninzi to an extent uba umntu osemonti andiunderstand uba umthengelani thatha ke wena ndithi wena ufuna unyathela uthatha umbola wakho ukhandile mani lo mbola wakho wawukhanda wawomisa xa ugqiba uwomisa waphinde wawukhanda futhi aba yiloo nto ibupowder nyana uba uyafuna ke ungawukhanda ufake emanzini thatha umagwazi ucaca ufake umbheza bathi ngumbheza umagwazi ucaca uthathe izinto ezinjengamanyathelo amanyathelo ikhona lizawuba nguyi-ground cover kubekho le inyukayo ufake nosigidi le nto kuthiwa yi-mercury into yamayeza ke iza kukhonfyuza ukuthi bhele le mercury yona injeba izawuba into efika ihlale phayana ekoneni nje indinceda njani apha ekucheleni sithi faka wena suba ngunokhontoni faka uzamise into yakho uyibeke elangeni thina amayeza siye sithi sufika ngo-8 wenza amayeza uchele ngo-8:15 khawukuwayeka amayeza adibane nelanga absorb the energies of the sun is one universal energy source akukho source higher than this one yelilanga sebenzisa amayeza akho abeke langeni atsaleza sunrise iactivateke mana amayeza akho uthi ke ngokuphalate uchele unyathele ezizinto uzinyathelayo ngayo lento ne mercury yakho leyo bufuna ubuzu ba ifike ithini ebhakethini nokhontoni ungunokhontoni great sigqithe siye ke ngokukwezi ezibiza okuhle apho sithi khona sibiza amathamsanqa sibiza inhlahla awu sifuna uthandeka sibe bahle njengobhele number 1 faka udibanise nomgcansi ithi lento you'll get a spondo bottle isigqabo bottle kwesa spondo bottle ufaka umgcansi wehash sanufaka abantu bathanda into ezininzi abantu don't know ukuba iyeza is about its presence iyeza ukuba omnye usebenzise ipiece yomgcansi wena wasebenzisa isheet size yomgcansi you're not getting any extra because apa we tapping into properties not into quantity into properties utepisi yomgcansi wafaka amafutha ehashe xa ugqibayo umane uzithambisa mfana ndini kuba ufuna ube mhle ntombi ndini wena mntu ke ngoku othi ufuna ukuthi lento okuthandeka ikubizele mhlawumbe ngumuntu ofuna hey bele masiyincokole ngomuntu nje wena ofuna umane zithi siqhabe ubathandeke abe mhle not aba sithetha ngabo bafuna amadodethu wena umuntu ofuna nje uzithandelwa nje phaya estratweni mhlawumbe uyathengisa mhlawumbe wena uyiface yalondawo uyi receptionist ngumuntu bonke abantu bajonga bafikela kuwe sofuna kube ngulomuntu umhle so uzawuzithi ke uyayibona kanti uba wena ngumntu othi ndiyathengisa andiyo receptionist ndenzela mna imali so bathi khawukujonge nento njengamafembo njeba uthe mgcansi wathi mafutha ifembo selingaphakathi ufuna mos into eza kubizela ndithi inkuphula dlozi eza kukhuphula kuba xa sikhuphula idlozi lakho sikhuphula wena uthi mzanganeno uthi mali yavuma uthi siphinga amafu uthi nongonongono uthi ibutha kuba apha wena ufuna ubutha imali ufuna ibutha imali beninzi uze nakubhele uthi iletha mali ufake iletha elimhlophe ufake iletha elibomvu dibanise lento yakho ungayenzi insizi ke kule game wadibanise lamayeza uwa great wa great okanye wayinqushe but ibe yilonto ifine uyidibanise phayana omnye ke umntu ohamba kwabhele uzawufuna ukuthi chatha ne essential oils zikhona essential oils that give that strong to yabona oma peppermint essential oil oma eucalyptus essential oil ukuthi while unesiphondo sakho around wena kubekho that sweetness kubekho laa nto imnandi uyandiva mosapho ndibhalele khona sithi number 2 faka wena kwizinto zakho zokubheja ha yabona ke ngoxa sesithetha ngezobheja naziya neendlebe zathi ntaku abantu bafuna imali abantu abafuna iyothengisa ichips iyacotha leyo thengisa ichips ndifuna iyobheja ndifake ishumi kuphume 100,000 hamba ke uyobheja mhlawumbi wena ufuna ubheja amahashe wena ufuna ubheja amakhasi ufuna udlala amadice uthathe ke ngoku wena amafutha akho lithe lixhego kum uyabona bhele xa uyodlala ezi zinto zidlalwayo uhamba nehashe lakho ukuthi malikubalekele eli hashe lakho makugijime lona phambili ukwenzela ubana likulandele aphinde athi lo tata xa uphuma ekhaya uyobheja usebenzise eli yeza sizawulithi nje vandla kancinci xa uphuma usiya phayana uxelela abantu bakokwenu ukuthi ndiyolanda imali yam esendaweni ethile so you make ukuthi le mali uyoyilanda phayana awuyanga kubheja kuthiwa ke dibanisa nezinto ezifana novendle awuvendla kavilaphi uvendle uyasebenza noba wena sewudiniwe kuthiwa dibanisa nojika nelanga ukwenzela ukubana ilanga noba lithi likweli cala ihamba nayo le nto ikuphathele izinto ezintle uvendle nojika nelanga uyinothise ukuthi sibasebenzisa together xa sithetha nojika nelanga asithethi ngojongilanga isunflower enezasize kufitwa ngazo iinkukhu kwenziwa isunflower oil no ujika nelanga is very small uyafana novendle I've not confirmed if they both come from a geranium family uvendle is from a geranium bathi wena mntu ufuna mhlawumbe eligama lakhe lesilungu bathi is a waving pelargonium I think ukuba andili budanga is I think is waving phela goniyam nguvendle. By the way, we've discussed uvendle, hamba uyojonga uvendle, sim discussile ubone ne picture yakhe, uyazi bujikanelanga uphantse wanja to an extent. Abanye abantu bayabadibanisa bathi into enye ehlathini. Uthe vendle wathi jikanelanga, wathi mali yavuma, wathi mabuya zibhonsa. Udibanisa lento yakho ke kuba ufuna iyokulandela imali. Umabuya zibhonsa ke bamsebenzisa kwizinto umntu othi ndithengisile, ndibakwelithele abantu ifisho mnya, ndibakwelithele onondrock ngoko abandibhatala imali yam, befamba bayabhatala nge-month end bayandibaleka. Kuthiwa fumana umabuya zibhonsa, umabuya zibhonsa, we've been trying to get it, siyamsokola. Ngendinemali nam ndilanda iimali zam, ndinabantu abaneemali zam, ndibathi mabuya zibhonsa. If ufuna umabuya zibhonsa, there is one place esiyaziyo uba inaye, nguguyuguyu. Umpume Ncube, uguyuguyu uya ku www.guyuguyu.com. Unaye umabuya zibhonsa. He's also discussed umabuya zibhonsa ukuthi eyedwa nje ungakhanga umxube nanto, uyamthethisa umabuya zibhonsa uba imali yakho mayibuye. Lo mntu ongayibuyisiyo imali yakhe engade abe siso nesidumbu ngelinye ixesha. Yiloo nto ingaske sizibuyise imali zabantu, kuba omnye uza kubetha ngomabuya zibhonsa ufele i-R50 ibe imali kuye laa mntu nje uba wena usithi hayi suka akanodandireyti i-R50 uza kuthoba ke uyotshona phantsi komhlaba uyofika kubantu bakokwenu bengekakulindeli. Nantso ke sithi number 3, sebenzisa kumayeza okufumana isikhundla. Mhlawumbi wena ukuso esi sikhundla manje xa uqobe esikhundla esingathi for wena sibubhityarha, ufuna ukunyukela ukuye kwesiya noko, qonda uba noko iintsula zakho zombini zizawukonele. Yabona bakhona abantu abanemizimba, so abaye bonele kwezinye izikhundla bafuna ezinye, kuve le nto kuthi hey man, don't push us around. Ngumntu onesikhundla lowo upush us around, naye siya push around aqomba sikho enough afuna unyukela. Wena mntu osafuna umsebenzi othanda iphangeli, suwasebenzisa la mayeza esikhundla, because uthi ufika kwi-interview sikujonge thina abantu baku-interview, sikoyike siqonda lo uzawundidudula kwesi sikhundla uba singamngenisa kule ndawo. Asithethi ngawe ke, sithetha ngale ndoda, ngalo mama osesikhundleni, sithi nangamafutha ehashe uyawathatha wena. Iyakuphakamisa mos le nto, ayibona uba le nto iyakuthi nje, and then uyayidibanisa namayeza njengomhlonipheki, amayeza njengosikhundla. Siyawancokola ke la mayeza phaa eklasini, sithi nanga amayeza esikhundla, siwabize siwatshola amayeza esikhundla ukuthi eli lithi, eli alithi, la wadibanise sulidibanisa eli lo mayeza njalo. Wena ndoda ifuna isikhundla, not wena mntu ufuna umsebenzi. Wena mntu ufuna umsebenzi, andithi wena mos ufuna omkhanya kude. Kaloku wena usafuna ubukhanye man, usafuna abantu bakuthande, abantu ufuneka bakujonge ubathi oh shem. Yabona wena mos ufuna omkhalelwa kancinci, kodwa not umkhalelwa abantu bakuvela ityamara, bakuvela ityamara. Ufuna loo mayeza anjalo wena, not eli lesikhundla. Number 4, sebenzisa kumayeza okutsala abantu. Besikhe sayithi mos le nto, kodwa ngoku sithetha ngamafutha ehashe ukuthi malikwenze ube nomkhitha. Ikhona intetho yesiXhosa ethi unomkhitha njengehashe. Abantu bafuna ukubrasha, abantu bafuna usondela kuwe, bafuna ukubamba, abantu babakucacele. Apha ke siye sithi wena ntombi ndini yangapha enqancule engqamakhwe. Yabona kabo sisi basenqancule banapha etawuni engqamakhwe bejinga koonoteksi, yiba nawo ke amafutha akho ke sisi ehashe, uwadibanise ne-essential oil. Kuba ndithi wena sisi ndini ufuna uba ube nomkhitha, but you must also smell sweet. Andizutho ukuba yephi essential oil ezawuba right, but if I were to recommend, bendizawuthi i-rose essential oil. I-rose man, i-rose is a rose man. Yabona i-rose, i-rose ayiphelelwa. All generations have used i-rose and inhle i-rose. It's also thorny. Abantu bayakuthanda, but uyabona mosu uyabhekelisa kwabanye una into ebhekelisayo kuba kaloku ufuna uthandwa ngonotaxi bodwa ndithi sisindini awufuna uthandwa nangabafana abapusha itroli abafana akukhwelisisa i12 charge 10 rand awufuni bona mosu wena ufuna onotaxi. Ndike ndayibuza ke komnye usisi uba onotaxi aba yintoni le benzi babathandwe kangaka nditsho uba ubhele mhle kodwa ubhele akacacelwa ngabantu ncam. Athi lo sisi yabona bhele xa unonotaxi umthumela nje uplease call KFC within 5 minutes selapha egeyithini nebhakethi lika KFC yiloo nto sibathanda onotaxi. And xa ndinonotaxi wambhele ndihlala ngaphambili eteksini ndibala imali kule mali yakhe ndiyazi bafuneka ibe 150 ndithatha le 50 rand ndiyifake epokothweni ndimsebenze ndithi dali yi-150 athifaka phaa ndifake la 100 ndityhe la 50 rand ke xa unonotaxi uyophangela. Sithi wena mfana ndini because wena awufuni rose essential oil kula mafutha akho kuba ufuna uthandwa ziintombi. You'll find i-oil irrelevant for wena mfana ndini. Uzawukhanga into njengoma sandalwood essential oil okanye geranium essential oil noko iba zii-oil ezi-right for ootata ungasebenzisi oma-peppermint essential. Sive le ndoda inuka sweet. Hey, what's wrong with you? Unumber 5 sithi faka kwizibunge besithe kuqala lento iyabiza lento lena yala mafutha kuba kaloku lento lena ithi yiza yenza umtsalane inguhoza hoza kuthiwa ke wena mntu kwesisibunge sakho uzidibanisile mosinto zakho abohoza hoza omkhanya kude ontlahle emhlopho ndlela zimhlophe ompendulo onceba wafaka zonke zizilawu wazidibanisa namayeza wafaka wadibanisa wathi mafutha ehashe wadibanisa namanye apha because you want to tap into amafutha ehashe. It means izaba yibase yakho yamafutha amanye uzawafaka kula. Now that sithetha ngale nto ubhele sefuna uvula intwana yesikolo into esincokolayo ke xa sisesikolweni sithi xa sisenze ezi zinto you have phases. You've got iphase yamayeza wenza amayeza wagqiba. You've got iphase yemihlaba wenza imihlaba uyigqibe. You've got iphase yeoils wenza ioils uzigqibe. Then you'll have other phases. Omnye uzawufuna utshisa imali uzawufuna utshisa this wafuna. That's a separate phase. In each phase you have a base. You have eyona nto izawuba ninzi kwi phase yamayeza. You know ukuthi ufuna ukwenzani apha, so ela yeza liza kwenzela laa nto is your base. Then amanye afike laphezu kwalo. That's why xa sisesikolweni kwavusilanga sithi awuvele udibanisa amayeza wenza umngqusho. You tell a story uqala ngeli this must fit to this and each is relevant kwesi story usibalisayo. And we talk bendivula nje lapha isi yesikolo before I'm carried away sithi ke uyayifaka kwesi sibunge sakho uyidibanise namayeza athile esibunge iqhume. I will also advise ke mntana omhle ukuthi nalapha you get some essential oil. We'll talk about as essential oils ngenye imini siyitsho ukuthi why they work. Eyona nto ezakrobisa kuyo yencinci lena ethi abantu abamhlophe they use essential oils kakhulu kwizinto zabo zamayeza because you see all the flowers the plants emizini yabo bathakatha ngazo ezazinto they cast spells ngazo ezazinto baprotecta ngazo ezazinto njalo njalo. So essential oils ke yinto esiza incokola uyibona uba ingena njani kule nto sithetha ngayo. Sifikile ke apho kuphela khona le nto sithi wena mntu uqala ufika kweli khaya wena mntu othi ndiyafika kwabhele sithi sijoyine mani share kaloku le nto ayomfihlo mani ubhele ukusherele naye share with your friends nabo abantu babhenefithe kule nto siye phambili siyile ndlu imnyama sikhulisane ngolo hlobo loba nam ndidibanise ndizibone ndinezinto. Sithi share ke kooFacebook ooWhatsApp kuzo zonke izinto ukwenza abantu bafunde bakhule bakhomente baphikise kuba kaloku sikhula ngolo hlobo siyiyekile ke yalala.